Molo mahlobo nimangaleli igama lami ngingudoda waphumula makhona kuInstagram ngicela ungilandele at king underscore langabi. Yebafowethu, umphakathi usola kamaphoyisa asezinqoleni ePortrepstone ngoba ubudedengu ngemva kokuba ke umphakathi uhlaselo wesilisa wamshaya wazi wambulala ke egcekeni lakubo ngolesibili. Usithembise Mahlalo neminyango 37 ubudala ubulawa ke phambi kwamzali wakhe njengoba kade ke solwa ngokubulala kumama wengane yakhe. Ube ukuthi ke lo wesilisa ubehamba etshela abantu ukuthi uyena wabulala ke laphana kumama wengane yakhe njengoba ke ngaziwa noma kusaphila njengoba ke anyamalala ngolo isithathu ngesonto ledlule. Umndeni wakubama wengane uveze ukuthi ke lapha ke ukwazama ukubika lokho okushuka ke lapha ngumufi, kodwa ke batshela ukuthi ke ubufakazi abanele yizo umufi atholakala ke nefoni kamama wengane yakhe ongaziwa lapha ukuthi ukuphi. Kuqhubeka kwavela ukuthi umufi uhleselwe kumphakathi wavuma ukuthi ke impela kumbulele kumama wengane yakhe, kodwa engafuni ukusho ukuthi ke umgqibe kuphi na. Wathi ke lapha kumbulele wamgqiba ke enkulisa lapha ke eselovinga kade kuthiwa kubhekiwe lapho ke nakwezinye izindawo ke lapha kade ezisho kepha-ke wangatholakala. Lo mndeni udalulwe ukuthi-ke ngolwesibili umphakathi ubeke usuquqana waqhubeka laphela kumehlwana ngenduku ukuthungathwa-ke laphela kunkosazane ke Mbambo okhulumela kamaphoyisa la iKZN uConstable uthenjiswa Ngcobo uthena kamaphoyisa athola umbiko ngumuntu laphana-ke osebuleweke laphana-ke embini abeke senikela khona. Uthena-ke laphana-ke afice-ke isidumbu sendoda eneminyango 37 esinamanxeba okushawa-ke laphana-ke emzimbeni. Mina ngaloko ethi ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvo lwakho mayelana-ke nalo lolu daba kwi-comment section. Ungakhohlwa-ke ucindezele like button, the subscribe button, ongilandela ku Instagram it's at king underscore langabi. From you, some dagadangithi ba senghem.